ayisho ingoma insizwa ayisho ingoma leka dishapandle sesifikile egoli lapho kuhlangene khona iy'nyanga bonke sisegoli njengamanje kufalvenach lapho esikhona kasigawe khawashi lapho kuzobe khona ujacob zuma konakele njengoba nibona iy'nsizwa yikhona zonke yiphumile awu konakele njengoba nibabona bakuthuthela abantu bathi impela siyaya mhlaka 29 wonke umuntu bathi siyavota sivotela umkhonto kazuma awu konakele south africa yonke bathi nyakazani sukumani south africa sukumani me ngey'nyawo konakele impela ke manje awukonakele bakwethu konakele njengoba nibona phakathi egoli ayisondele zonke konakele impela manje sondela impela kuyoze kuyophela papa lapha ngo-5 ntambama abasondele bonke uzuma uyeza balinde uzuma njengoba nibabona bathi uphi ubaba wethu awukonakele njengoba nibona konakele impela eze-MK bathi viva MK njengoba nibabona awuyawini MK uthanda ungathandi ayiyawini MK uyathanda uthandi kusho abantu njengoba nibona sondela hlangana mhlathi waza nawo hlangana
Yeah. khona sikukhona Van Venner no